bum doom ba doom all the shundawi bum doom ba doom ba la shila doom doom ba imru akolef sha
Tikvah.